Ni wowe.
I'm sorry. Mugira umunsi mwiza.
Sorry for yourself. Nyutawe nyifuriza se uziko nta ugira. Nanga bavuga ubusa nanga abanyamenshi.
Ese Bugira na Sam bahuriye he?
Happy birthday to you, Kami. Happy birthday to you.